Thank you. Yeah. tani kwanu tani kwamba kusongolo na chini wanja watu 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 bakombe kwa
Kiluanya Muku Sotomolo Yakizua Pala Kubana Ojindengesha Ojipangesha Mama Hoje pangueja.